Mu dai ba rashin gata ba, kuma ba sata mu kai ba, amma wai rayuwa a cikin